out to we obetumi de unsa si ubaka se we enam sini adwuma no so enam manya japade we si we ni we asasi we eye sini adwuma mu na menyafre de ben benefit enam sini adwuma no de abrew for all these years be almost 40 years no
mbacho yo sini adwuma no ya nhyase na ya de free room wo sini ye nyina be hwa hu se sini adwuma ba ya nchee na ya hyase free concert party from concert party no near the Namunkron Kituam, as some women yaka, do baby, ah, yaqua could do baby. Na in sweet gem. Say a bobby 2 weeks, sir. Sika unya a cray, ah, and so Satam Nes Cacassia, or been so brand, sana when ya. And Tikitua bean, so a yanni a buano, a Germani to me the yoka baby. Na a brabo my edding, Oba Banes Cacra, Sanko ya, and weddy. Usabet nefie na ebia kakre wofie nu so wababedi nti yeye penso no ene ye papa no mu binu mo mu ewu ko penso na adwuma ne na ne de wo mu an se eh wo koba na wanya kakra na odi ato aduane afia nso ebe ye sika no nso no ene ye nso ya dropi so what you say first na adwuma no wo ho na adwuma no bo ho emu ode and so Nesikennim emu na movie eberre mu movie nu nso so no kra no obo wo industry nu aye concert party and so ntwa movie da onya kwan kra onya kwan da obi so atwa bia nso ye de ne kwatwa na ye de na koye recruiter adwuma onya sikampo nso na ma adwuma nu ma na ne gi adwuma no ho se oye actor na actress inti sikani bi ni ho na wudi aye bibi nipa baako binum ah ebinum producers binum tu omani si ho no omo so no na meka se mehu se eyeye ma omo a omo no omo di abrabo no tu mirika enyane amabi wo mu ba bebre wo ha anko ye obi so ho a hoye ni nyina no na ebusua na jani bibi obi wo ha ni fie nso emu ode patro so wate ase ebi wo na ono anso no ekire no ye business bi ka ho nti no meme side de sini adwuma de mpo mi wo sini mu anso football ene de mi tu kwan mi wo supporters union mu a me de mi wo mu ne yefreye nasu national women supporters union ena ene mpo no nyame adom football mi nkasa GFA o maka supporters nyina abo ma ye ye adwuma gidigidi football ne de mi tu kwan abra mi wo movie mu adwuma no kra no wo mu na eba ne sa kwantu onu kra wudin wo ma ubehu no na adwuma no yakọ ye na wudin wo mu nso na unkọ bi nti no me manfo mani anto sene adwuma no so nse me no
nti ye brafo mbosti obibia se sene ne ma wunya asade we ajapade we
sene me na me wo mi wa animu a me na ma se de amanfo ọchọ comment se me ni fame na kambet na anwana ebe ọchọ comment afa me ho mi wa animu se fame
wow
sini adwuma mama anware sini adwuma anya mehwe de aye mia ne se me yekoye bi na menye bi ya na me de abehwe fie me ne mema ye de abedidi na ye de te ho minim me ka menya aye se menka ne se bia obofo reverend obofo behumi a eye ni adotai jata ni adotai jata obehumi ohumi wo se onimi wo sini adwuma nti meka se bia no so no eboa me kwan bi so se me call ne nchan no o chae me ka ne ka o ma me no enu na me da so yusu sisi a me kutai enti manto debi
oh
manto re
wow monso so a no pension ayi bia
debi unji pension pay pe ya pension pay aye ji na ye asoki ye sike ya ye mo friend say loyalty ana
royalty
aye ji enu ana enu so
unyabi
Shasen and aye. By do baby no bomma no betty as ye omugusu wa yen yina ye gusu prese. Matisse e omom waso no ye gusu aye she sem omomu babet nasu sisi aye betwaba.
The last time on ya says can be a dame.
2 years ulana. 2 years was 3 years
in unya saying.
If be 4 or 5 years in idea nurse on pants ya by na minim say a betwaswa.
But I'll bet me a amount.
Minkai. Naso. Naso, ne.
But 2 years ago, a busy Sabre de Winya beam. No, se be 2 years.
Nenye. Nenye.
Ne moha.
Enye se moha. Se moha. Kwa uti mi. Eje diye bibi.
Wede nenye.
Ba nenye. Ne biya.
Besa yi.
Enye.
Na wan kan. Ebe de ako.
Dabi nenye. Sa mugu. So ye juma. Mika ukeye.
Dabi. Ne ya busa mpa yin. Fosa adena nti bibi.
Sa mufo masa muma ha. Ye din kwa
kina. Ye ni yebeko. Ye nchwe mwa muma.
Ye di komo na
abe. Ma tomo yari ya mu nyedru.
Oh, ya yari ya diye ne ye pesien ki e tompa. Na diye me kane se, unsi ye juma we ye shushwe ni mwe juma bi. Obi ya nsuma o, ena ye mbo hu deru, ye mko hu eyi. Eyi na omu kona.
Interview.
Debi, debi nye interview mpo. Ti se, omu nam kroma, omu ni abri ni aboko uja, ye mu friend se.
Eyi, demo.
Demonstration bi ambe mu na wati bi. Mwati ukamra nu abe kebi. Ena me hu se, Sisi also no more campaign for a battle
okay.
For Asok. And he penning for Samuel Yamiche, ya papa we jina bela Samuel jina bi. And mkofwe jina jina, ya she say, yami ya domine biya. Changes na make an enu enu.
Okay.
Ebe swa, ebe anomu sube tina swa. Ombe ye bibima, ya she di ebe kosu.